twofata umugwi wacu munda tugafata umugwi w'intamba mu rugamba tukawushigikira twese kandi tuwushigikiye twarabibonye twarashoboye kuja muri kane kandi n'ubu ndabizeze ko tufatanye munda dushobora gusubirayo ubuhoho tugaca dukosora n'ibyo twabonye nibaza ko atakibazo nibareme tugiye ku rugamba kandi nibaze ko abakinyi bose bariteguye turavugana nibaze ko atakibazo bizogenda neza bagerageje tubashyamo amaraso mashasha ba Kalebe murababona abande n'abantu ivyo nzivyo ingufu zogwana baracyazifise kandi ndavye hanini izi nkino za kane ahanini ni ngwano nico gituma ahanini ndabira kubana bakiri bato uraje mu gwe Centrafrique ufise abakinyi bakomeye ku rwego rw'imbere hoho ni